enkosi mbethunani ngokuthi niziphe elithuba loba nizosupporta apha kule SBST. Enenene siyalidinga nanyani uncedo lwenu. But ke ndizawucela umisi kuqala ukuthi asinike ingxelo njengoko besike sadibana kuqala.
Okay. HOD ndiye ndadibana nomama kakhaya ngolaa hlobo bundicebise ngalo. Umama kakhaya zikhona into andixelele zona, ne. Okokuqala, ukhaya ngumntana waphambi kwexesha. Ngoku uye wasokola okanye i-development yakhe iye yathatha ixesha, uyaqonda? So ebendixelela ke ngoku ngeento ezinjalo and ke ngokweza nto bezingekho kule learner profile. So zizinto bendingazuzazi ndingakhe uba bendingambizanga, uyaqonda? Then ke ngoku enye into endiyifumanisileyo ezancwadi bundinike zona wathi mandincede ukhaya for iiveki ezimbini khazincede ncam. Uyaqonda? Usasokola and ke ngoku ndiziphi ixesha ndisebenze naye one-on-one but still andiboni nto ingumehluko, uyaqonda? Bendifuna ukuqonda uba uyele se akanawukwazi na mhlawumbi undinceda ngee-afternoons adibane nayo ukhaya nenze za writing activities.
Kuza kunyanzeleka ndijonge inani labantwana endibancedayo because bakhona abanye abantwana endidilishana nabo ngale nto. Then ndimfake indaba yexesha endidibana nalo ngalo nayo uzawufuneka ndijonge yonke le nto then ndibuyele kuni.
Ayinamsebenzi ke noba mhlawumbi uba ungaya kumamakhe umbonise umamakhe bafuneka enze ntoni because mhlawumbi ke banintsi abantwana apha esikolweni abaneengxaki, yaqonda? So mhlawumbi akazi awuzukwazi umfaka kwislot sakho but ungaya ke kumamakhe umbonise bafuneka emenzise ntoni na azokwazi umnceda naye ekhaya.
Ndiza kwenza njalo.
Ayi misi kucacile, siyaludinga uncedo lwangaphandle, funeka simfilishe lo esenethu.
Okay, so uyandinika imvume yoba simfilishe lo. Ndiyabulela kakhulu wethu deputy wam because nyhani ibisi i-concerned into yalo mntana because nyhani akancedakala. Enkosi.